Vas, ala. Oh, tumekuwa wa videografa wewe nini? Tuna shoot wimbo wewe. Hmm? Jack. Na wananga hivi. Say.